abantu barabandanya kuganda kugwa bagatogwa ibiziga mu ntara zitandukanye. Turababwira ikiziga catowe ku munsi w'ejo mu ntara ya Makamba, komine Kibago, ku mutumba Mbizi, hamwe n'umumenyeshamana w'idini rya Katolika yishwe anizwe, yicirwa hagati y'umutumba wa Kinyonzo na Munyinya muri zone Muzenga, komine Rutovu, intara ya Bururi. Hakaba haguma hasabwa amatohoza kugira hamenyekane abakora ubwo bwicanyi bongere bahanwe, mu gihe bamwe bikeka ko ari urwaruka rw'imbonerakure rubikora. Hari umunywanyi w'umugambwe SNL Pascal Baranyikwa wo muri komine Muhuta, intara ya Rumonge, yaraye anyurujwe n'umukozi w'iperereza amukuye aho yari asanzwe adandariza. Abiwe basaba irekugwa ryiwe mu gihe abanyamuhuta bobo bavuga ko leta ya CNDD-FDD yohagarika ako gatotezo, kuko bitagishoboka ko mu Burundi haba umugambwe umwe. Bati iyo leta izonyuruza yongere yica Abarundi kugera ryari? Uko biri kose bizoyikora. Ingaruka mbi z'iyugagwa ry'amashirahamwe akorera mu gisata c'inkino z'amahigwe bita tombora ziriko zigaragaza mu bakozi bahora bakorera ayo mashirahamwe. Imyidogo ikaba ari myinshi, kuko ubukene burembeje imiryango yaribeshejweho no kuronderera muri ayo mashirahamwe. Turumva uko vyifashe mu bahora bakorera ishirahamwe Lydia Lidique Burundi. Hari n'ayandi twabateguriye mu gisata c'indero ibidukikije hamwe n'impunzi. Ito n'ito ryayo ni nyuma y'akanya gato. Ndasubiye kubaramutsa. Ubwicanyi bukomeza kwibonekeza mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, aho hari ikiziga c'umuntu w'imyaka 55 caraye gitowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kane Nyakanga umwaka 2021 mu ntara ya Makamba ku musozi wa Mbizi muri komine Kibago mu bumanuko bw'u Burundi. Ibijanye n'ubwo rupfu ngo ntibizwe. Bene kubura bikeka ko yoba yishwe n'urwaruka rw'imbonerakure, kuko rudasiba kwica, kandi leta irongowe na Barisito Ndayi shimiye ngo niheze ibake ibyo bigwanisho yongere ibahane. Ito Nido na Alice Mukeshimana.
Uwo yatowe ikiziga akaba azi ku mazina ya Nyanzira w'imyaka 55. Ikiziga ciwe kikaba catowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kane Nyakanga mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021. Akaba yari imvukira yo mu ntara ya Makamba ku musozi wa Mbizi muri komine Kibago mu bumanuko bw'u Burundi, nk'uko amakuru atangwa na bamwe mu miryango yiwe. Bakaba babwiye Radio Haguka ko ico kiziga c'uwabo catowe mu gihe igipolisi cariko kirasa aka mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu. Icyo kiziga kikaba cari ku nkombe z'uruzi Mashara, ni ku mucamo Mugombati, n'umusozi wa Mbizi. Ayo makuru nyene abandanya yemeza ko nyakwigendera bamuheruka ku mugoroba wo kuri wa kane kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa Nyakanga. Uwo munsi akaba yari yagiye ku isoko ryitwa kwa Buhinja, ni ku rubibe ruhana imbibe n'igihugu kibanyi cya Tanzania. Bakaba bamuheruka igihe cy'isaha imwe y'ijoro igihe yarasubiye kuri iryo soko. Kuva rero icyo gihe umuryango wiwe ntiwasubiye kumukubita ijisho, nk'uko bivugwa na bamwe mu muryango wiwe. Bavuga ko hari umuvunjayi yari yaramuhaye akazi kuri iryo soko ngo bamwishe. Bakaba bibaza ko yoba yarafise amahera menshi mu ntwaro. Ngaho i Makamba baremeza ayo makuru, bakavuga ko amatohoza yatanguye, nayo bene kubura basaba leta irongowe na Barisito Ndayishimiye ko yokwaka ibigwanisho urwaruka rukukira umugambwe SNDFDD, ngo kuko ntirusiba kwiha inkumbi izuba riva. Leta ya SNDFDD umengo ntacyo biyibwiye. Mwamenya ko kuwa 28 Myandagaro hari kindi kiziga catowe muri ako kace nyene. Imbonerakure zine zo mu mugambwe uri ku butegetsi SNDFDD n'umugore umwe baciye bahagarikwa ku mvo z'amatohoza.
ngaho nyene mu bumanuko bw'igihugu umumenyesha mana w'imyaka irenga 65 wo mu isengero katolika ryo ku mutumba Kinyonzo zone Muzenga komine Rutovu intara ya Bururi yarishwe anizwe n'abantu batashoboye kumenyekana ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu abamugandaguye bamutegereye atashe ageze mu gace kari hagati y'umutumba wa Kinyonzo na Munyinya abagenzi inshuti n'ababanye biwe basaba ko ho bamatohoza kugira abakoze iryo bara bashobore kumenyekana bongere bashengeze inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Uwo mutama yagandaguwe nk'igihe cy'isaha 10:30 zo kuri uwa gatandatu yarazwi ku izina rya Nestor Nkurikiye w'imyaka irenga 65 akaba yari umumenyeshamana ku isengero katolike riri ku mutumba Kinyonzo rikukira paruwase ya Rutovu. Amakuru atangwa n'abanyagihugu muri komine Rutovu avuga ko mu gitondo cyo kuri uwa gatandatu umutama Nestor Nkurikiye yari yazindutse gusengesha nk'uko bisanzwe mu masaha y'inyuma y'umutaga. Nk'uko abanyagihugu babandanya babimenyesha, uwo mutama yaraciye ahantu hari urubanza arasangira n'abandi urukanywa. Nk'igihe cy'isaha 10 z'umugoroba niho yafata inzira atera aja kumuhaniwe. Abanyagihugu bakeka ko bene kumuniga baba bamutegereye mu gihe yari ashitse mu gace kagabura umutumba wa Kinyonzo na Munyinya. Inshuti n'abagenzi b'umuhisi bavuga ko baguye mu gahundwe kuko uwo mutama yarabanye neza n'abandi. Uyu munyagihugu akeka ko umutama Nestori yaba yazize amatati yo mu muryango.
Amatama yitwa Nestori Nkurikiye avuka umutumba Munyinya kandi Muzenga ni komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Twaravuye mu gahundwe tukamutsa n'umunyamahanga kuri ibintu byabaye n'ibintu by'amatati yo mu muryango. Ubikurikiye neza umuhiye bitohoza neza nibaza ko ata kintu kimugandaguye. Yategewe n'abamuzi kandi bamanye. Birababaje cyane, birateye isoni, ntacyo twavuga. Turabuze kubera umugabo w'ijunja n'icyamba.
Mu ruganda rwa Radio Haguruka twagerageje kurondera Joseph Ndayikeza musaneri wa komine Rutovu kugira ngo twumve icyo yaba bivuga ko ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Munyinya bakaba basaba ko hokorwa amatohoza yihuta kandi ataho yegamiye kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane bongere bashengezwe.
Abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD barabandanya gutotezwa no gukoregwa ayandi mabi atandukanye na cane cane abaturuka mu mugambwe SNL aho batariko bihanganirwa na gato. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu inyankamugayo Pascal Baranyikwa yo muri komine Muhuta intara ya Rumonge yanyurujwe n'umukozi w'iperereza amukuye aho asanzwe adandariza yaratabaje abura gitabara. Abiwe kumwe nabo mu mugambwe SNL ngaho mu Rumonge basaba leta CNDD-FDD kurekura uwabo yongere yikubita gashi ngo kuko bitagishoboka ko abarundi bose baba mu mugambwe umwe. Inkuru na Eric Kwizera.
Uwo yaranyurujwe kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ku iganirizo rya Kane Nyakanga azwi ku mazina ya Pascal Baranyikwa asanzwe ari nyankamugayo y'umugambwe SNL yo muri komine Muhuta intara ya Rumonge akongera akaba ari nawe ajejwe ubutunzi bw'uwo mugambwe muco bita akagari ka Muhuta muri komine Muhuta nyine y'intara ya Rumonge. Nk'uko tuvyiganirwa n'ababibonye ngo hari igihe c'isaha 11:45 mu gihe yari avuye gusenga Pascal Baranyikwa yafatiwe mu gataka ahasanzwe adandariza. Abamufashe bari mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota box itashoboye kumenyekana. Bashitse ahari baramucakiye baca muterera mu modoka iciriruka cane ifata ibarabara rya Gitaza. Abo twashoboye kuganira babandaje batwiganira ko bakimufata yagerageje gutabaza akoma n'induru ariko biranka biba iby'ubusa ngo kuko atanumwe yigeza mutabara. Mu bantu bari muri iyo modoka yatwaye Pascal hamenyekanye witwa Onesime umukozi w'iperereza batazira Shinwa hongera hamenyekana umushoferi amenyerewe cane ko katazira no ka Kigingi. Abiwe basaba leta kurekura uwabo ngo kuko atacimwagiriza. Abo umugambwe SNL bobo basaba leta ya CNDD-FDD irongowe na Baristo Ndayishimiye kwikubita agashi ireke gutoteza aho dasangije ivyumviro vya politike ngo kuko yavye nka yavyemera nta mugambo umwe uzobaho mu Burundi.
Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate hama tubandanye nayo mu bisata vy'indero n'impunzi.
Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha muryango bama banyote wa maraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukanzi yatsinze Rumariza agatsindira no kwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rwa Marugazi rufise kumuzirikanya iragi ry'abatwiguze rwamiza akabuye k'intare rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu maze neza kuri bose itsimbatare abarundi barangwe ukuri ubuntu n'ubutwari.
Kuva amashure ya Ecofor Rukaramu ya mbere, Ecofor Rukaramu ya kabiri na Lise Kominare Rukaramu zo muri zone ya Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura aguruka mu kwezi kwa kane gushika n'ubu ntarigera asanu. Abavyeyi barereye kuri ayo mashure bakaba bahagaritswe umutima no kubona amashure agiye gutangura ayo mashure atarasakagwa, bagatangazwa nuko birirwa baratanga makori adaheza ngo akoreshwe ibikenewe mu gihe abana babo bagiye kuburaho bigira. Kubwabo ngo inama manuzwa jambo iyo komine ntisubire kubabesha ko ibaserukira ngo kuko ntaco ibamariye. Inkuru na Jeanette Kamikazi.
Ayo mashure ya Ecofor Rukaramu ya mbere, Ecofor Rukaramu ya kabiri na Lise Kominare yose abarizwa muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura rirare ukwezi kwa kane niho ibirasi bimwe bimwe mu bigize ayo mashure vyagurugwa n'imvura ivanze n'umuyaga. Kuva ico gihe bari babaye barashiraho amahema kugira ngo abana bahiga bashobore kurangiza umwaka w'ishure. Kuva ayo mashure akiguruka, mustantari wa komine Mutimbuzi Butoyisi Meo yari yahishikiye atako yemeza ko ayo mashuri agiye gusakagwa. Yamara kuva ico gihe ayo mashuri akaba atarigera asakagwa mbere n'umwaka w'ishure ukabwiye gutangura abana batagira aho bazokwigira. Abavyeyi barereye kuri ayo mashuri rero muri kino gihe bakaba bahagaritswe umutima no kubona amashuri agiye gutangura ayo mashuri atarasakagwa, bakiyumvira aho abana babo bazokwigira yamara bikabasiga. Bakababazwa no kubona kandi mustaneri wa komine yari yahishikiye akabizeza ko agiye kubaka ayo mashure yamara bakarindira bagahebura. Bakaba basaba uwo mustanteri kubabwiza ukuri bakigwanako. Dukurikire uwo n'umwe mu bavyeyi barereye kuri ayo mashure arabitubwira amajwi yiwe tukaba twayahinduye kumva z'umutekano wiwe.
Mashure akiguruka mu kwezi kwa kane, muri ico gihe nyene yarayagurutse mustantere wa komine Mutimbuzi Butoyisi Meo yaciye ahashika acaremeza neza yuko agira yasakara. Ariko kuva ico gihe ni ukuvuga ko igice abana bari bagezemo kwiga barize baraheza gushika naho baja mu gice ca gatatu bariga baraheza gushika n'ubu buruhuko bugira buhere amashure atarasakarwa gushika n'ino saha. Mustantere yumva mu gacira gatuma avuga yuko komine atabishoboye, hanyuma nk'abavyeyi twebwe tukiga tukaraba icokogwa umwe wese naho turi mu buzima bugoye mu gukina bidasanzwe tukaraba ingene vyogenda. Kuko kuva ico gihe abayobozi baciye bafata umugambi bashaka amahema, umva rero bashizeko amahema, none amahema yakiwe n'izuba acatabuka. Ubu nta nico akimaze n'akamara amaza mu vy'ukuri ishure riri muri komine Mutimbuzi n'ukuri komine Mutimbuzi yifasha agahera igihe kingana gutyo amashure yaguruwe n'umuyaga atarasakawe.
Muri abo banyagihugu basanzwe barereye kuri ayo mashure abo twaganiriye batubwiye ko bababazwa mbere bagatangazwa no kubona ayo mashure adasakagwa mu gihe badasiba kuriha amakori ku munsi ku munsi. Akarorero batanga akaba ari ako amakori aduzwa ku mabariyeri yo kwidigi aho mu kiringo c'indwi imwe gusa ngo haduzwa amahera agera ku miliyoni yamara bikagorana kwa ayo mashure asakagwa. Dukurikira umwe muri abo bavyeyi wavuganye yabitwigana.
Ntibyumvikana ingene amashure ari muri Rukaramu kugira iki gihe atarasakawe, kandi ugiye kuraba naho inama mpanuzwa jambo yofata ingingo igafata ingingo ikavuga bati kugeza ubu amahera asanzwe ava muri zone Rukaramu tuyahebeye kwitunganya ku migambi ya zone n'amahera menshi cane. Akarorero mu mabariyeri ashika kurane ari muri zone Rukaramu hariho ibariyeri rimwe aho bita ku idi hava ku ndwi imwe amahera ashika ku miliyoni indwi imwe amahera ashika ku miliyoni ugwije n'ukwezi mu vy'ukuri ugiye kuraba ntakabuza amashuri atosa kawa iyo ni bariyeri imwe gusa.
Ikindi mwomenya nuko abo bavyeyi bafitiye ishavu inama mpanuzwa jambo ya komine Mutimbuzi ngo ko ataco iri kwirabamarira ngo kuko nayo nyene yari yemeje ko ayo mashure agiye gusakagwa ngo yamara uwo mugambi wahavuye ushigwa mu kabati ngo nibareke kubabesha ko babaserukira ngo kuko ataco babamariye. Ivyo ni vyavuzwe n'umwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure. Tumukurikire.
aho byanzu uko kandi n'amamanuzo ajambo yari cyira korana ira iremeza ko amashuri yo muri rukana keza gutakawa kubice gihe bazemeza baheruka aho nyine bari mu nama baje bashyira muri kiware barabika aku gaze mus amashura za tangwe tareke 13 nawo tubana biri ko birava naho biri ko birava ko se cyo byo kora bore ka kuduhe na tubira yuko hari cyo batumare nawo bongo hara ruserukira ahubwo bari serukira kuko iyo bakoranye mu nama n'abantu 34 bari muri conseil communale ya Mutembo umwe wese agenda kwa 133 iyo bakoranye iyo bari ko bari inama yere bakagaruka bukeye ibindi 30 rumba nariserukira numba ngo baserukira abanyagihugu babashize imbere
tukiri kuri iyo nkuru nyene yerekeye ayo mashure yaguruwe n'umuyaga yamara gushika n'ubu akaba atarasubira gusakagwa ayo marira yabo bavyeyi barereye kuri ayo mashure barayasangiye na ntaco bitwaye Jean Claude umukuru w'umutumba wa Kigwati ya mbere muri zone Rukaramu uyo mutware akaba atakamba yongera asaba umuntu wese yoshobora kugira icakora ngo ashikane ijwi kure kubikora kuko ngo biteye ubwoba cyane aho abana bo mu Rukaramu bukeye baja kwiga dukurikire ntaco bitwaye Jean Claude umukuru w'umutumba wa Kigwati ya mbere muri zone Rukaramu
yewe ndiko ndetegereza ndateye ubwoba no kubona amashuri agiye gutangura amashuri atarasakagwa atarasanurwa tukaca turaba aho abana ba Rukaramu bagiye kwiga bicara imvura igiye gutasura amashure ntarasanuka amashure ntarasakaga twagomba tubasabe abafise icyo bavuga n'icyo boterera ku kibazo cy'amashure cyo birantera ubwoba ku ruhande rwanjye ndabona abana bene Rukaramu baragiye kukiga neza bivanye n'uko amashure yagize ikibazo ari mu ruhande rwa Kajaga ari mu ruhande rwa Kigwati ya mbere na Kigwati ya kabiri ndabona nk'ibyoroshye abafise amajwi ashika kure barushirizeho kongera kwibutsa aha na hariya kugira ngo icyo kibazo kirushirizeho guterwa umuti nk'uko ayandi mazone atorerwa umuti agize iyi komine yacu ya Mutembo ngo basaba rero abafite ijwi rirerire busumba barabe yuko icyo gikorwa bagifata mu minwa urabona hasigaye ku wa mbere watangura amashuri ndazi intambwe zibiri zisigaye n'ubundi imvura idatasuye none wumva n'abana bene Rukaramu bizogenda gute kugira ngo bashobore kwigira ahantu hameze neza n'umwimbu bizohava unabura bivanye n'uko abana badashobora kuronka aho bigira badashobora kuronka aho bicara nimba ari bahora yiga bicara ari babiri canke batatu bajye kwicara ari batanu canke abandi bicare hasi kubera ibirasi bidasakaye
Uruganda kwa radio haguruka kwa gerageje kurondera abarongo inama mpanuzwa jambo ya komine Mutimbuzi hamwe na mustaneri wa komine utoyi simeo kugira ngo tubabaze kuri ico kibazo yamara tukaba tutashoboye kubaronga Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania ngo ziratewe umutima uhagaze n'impfu nyinshi zimaze igihe ziba muri iyo kambi abageramiwe bakaba ari abana batarenze imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze mu kwezi ngo bakaba bahamba abantu bari hagati ya 15 na 20 kutumvikana hagati y'amashirahamwe akorera mu gisata cy'ubuvuzi niko gutuma abagwayi batavugwa neza n'imiti ikabura akaba ari navyo biriko bituma abantu benshi bahasiga ubuzima inkuru na Muco Soni
Muri iyo kambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania ibamwe impunzi zirenga 110,000 izirenga 51,000 akaba ari impunzi z'abarundi ngo haraheze ikiringo cy'amezi 6 buri kwezi hapfa abantu bari hagati ya 15 na 20 nk'uko makuru twakuye mu gisata cy'ubuvuzi cyo ngaha i Nyarugusu abivuga. Urugero rw'abapfa ngo rukaba rwariyongereye cyane. Abangamiwe cyane akaba ari abana batarakwiza imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze. Ayo makuru abandanya avuga ko ukutumvikana kw'amashyirahamwe abiri akorera muri ico gisata cy'ubuvuzi ariyo ntandaro y'izo mfu nyinshi ziguma ziyongera. Ayo nayo akaba ari kwa Rouge hamwe na Equipe Medicale Internationale. Kuva kwa Rouge ihejeje ikiringo cyayo ngo yaranse kubisa iryo shyirahamwe rindi Equipe Medicale Internationale kandi ariryo ryategerezwa kuyisubirira. Kuva izo mpari zitanguye abagwayi bakigwa nabi kandi n'imiti ikabura. Abakorera mu gisata cy'ubuvuzi cyo ngahe Nyarugusu bakavuga ko badatahura igituma hasere dashobora gutatura ayo mashyirahamwe kugira ngo abagwayi bareke kugwa mu mporero. Impunzi z'Abarundi ziba muri iyo kambi ya Nyarugusu zikaba ziri mu mubabaro wo kubona badasiba guhamba babo kandi baba bari kwa muganga. Mu mezi 3 ngo bakaba bahindura kaburi kubera ubwinshi bw'abasiga ubuzima muri iyo kambi. Bakababazwa nuko iyo kambi irimwo ibitaro 5 bigenewe izo mpunzi ariko ntibashobore kwitabwaho neza. Abana n'abakenyezi bibungenze ngo akaba aribo bakunda kugwara kubera kutavugwa bakaguma bapfa buri munsi. Kindi gitegire kinini akaba ari abana bavuka bapfuye. Izo mpunzi zisaba abarongoye hasere gufata ibintu mu minwe kugira ngo igitigiri cy'abapfa kigabanuke. Ayo mashyirahamwe nayo yoye kuguma ashamiranye kubwo inyungu zayo kandi abantu bariko barapfa.
Abanyakuri niba bagomba kurwanya mu gihugu cy'ubuni murabibona murabyumva. Nde ko bibabaje birababaje birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafaso niri mitima kandi si mutima runtu. Harageze harageze barundi barundi kazi. Oya 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 trose tro trose tro tuvi buzimo tujibuntu.
Ariko kandi sindi no mubatangara iyo mu bihugu byacu bishitse kw'abantu bafata ibigwanisho. Twarayibonye muri kahise ku Burundi, twarayibonye muri kahise ka karere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga bajamo.
Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga cyangwa bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe.
Tugo wamwe n'icyo gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe, nico gituma n'Abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarabe ngo ntacyo ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanye twagwanirize hamwe tukagwanirize hamwe.
Turabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri. Ayo twabateguriye naharangiriye. Ndashimiye n'abagenzanje bayatororokanije bakongera bakayabashikiriza. Nibagiye Jisrene Manirakiza yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye musigara amahoro na Gahwane na ubutaha.